Niki wana wena vimba vimba, sunda chwa tena na kulabu labu, bona ne labu labu, wewe huna balu balu.
Niki wana wena vimba vimba, Niki wana wena.